wabuye wangena eCapernaume emva kwezinsuku ezithile. Kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaningi, akwabe kusabakho ndawo ngasemnyango. Wakhuluma izwi kubo. Beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi, ephethwe ngabantu abane. Bengena kusondela kuye ngenxa yesixuku, bagqaqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebebhobozile, behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona, bezindla ezinhliziyweni zabo ngokuthi, lo ukhulumelani kanje na? Uyahlambalaza, ngubani ongathethelela izono, kungeyena uNkulunkulu yedwa na? UJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo, wathi kubo, nizindlelani ngalokhu ezinhliziyweni zenu na? Yikuphi okulula ukuthi kofe uhlangothi, uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wathi kofe uhlangothi, ngithi kuwe, vuka uthathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wayesevuka, wathatha masinyane uhlaka lwakhe, waphuma phambi kwabo bonke, baze bamangala bonke, bamdumisa uNkulunkulu bathi, asizange sikubone okunje. Waphuma futhi waya ngaselwandle, isixuku sonke sabantu seza kuye wabafundisa. Wathi edlula, wambona uLevi ka-Alfewu ehlezi endaweni yokuthela. Wathi kuye, ngilandele. Wasuka ke wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini yakhe, abathelisi abaningi nezoli badlala noJesu nabafundi bakhe, ngokuba babe baningi bamlandela. Khona ababhali babaFarisi bembona edla nezoni nabathelisi, bathi kubafundi bakhe, yini ukuba adle nabathelisi nezoni na? UJesu ekuzwa lokho wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa, kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni. Abafundi bakaJohane nabaFarisi babezila ukudla, beza bathi kuye, yini ukuba abafundi bakaJohane nabafundi babaFarisi bazile ukudla, kodwa abafundi bakho bangazili na? UJesu wathi kubo, abayeni bangazila yini? Umyeni esenabo na? Bese naye umyeni bangezile. Kodwa ziza kufika izinsuku lapho umyeni eza kususwa kubo. Yikhona ke beza kuzila ngalolo suku. Akakho othungela isiziba esingakashukeki engutsheni endala. Funa okusha okubekelwayo. Kurebhule kwendala, kwande ukurebhuka. Futhi akakho othela iwayini elisha ezimvabeni ezindala. Funa iwayini liqhumise izimvaba, lichitheke iwayini, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha lithelwa ezimvabeni ezintsha. Wathi edabula amasimu ngesabatha, abafundi bakhe baqala ukukha izikhwebu behamba. Base bethi kuye abaFarisi, "Bheka bakwenzelani ngesabatha okungavunyelwe na?" Wathi kubo, "Anizange nifunde yini akwenzayo uDavide mhla eswele, elambile yena nababenaye. Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu enkathini ka-Abiyathara, umpristi omkhulu, wadla izinkwa zokubukwa esingavunyelwe ukudliwa muntu. Ngabapristi bodwa, wanika nababenaye na. Wayesethi kubo, isabatha lenzelwa umuntu, umuntu akenzelwanga isabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyinkosi neyesabatha." Khona wabuye wangena esinagogeni, kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo. Bamgaphela ukuba uza kumphilisa yini ngesabatha ukuze bambeke icala. Wathi kumuntu onesandla esishwabeneyo, "Sukuma ume phakathi." Wayesethi kubo, "Kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na?" Kepha bathula. Wagqalaza ebabuka ngokuthukuthela, edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo. Wayesethi kulowo muntu, "Yelula isandla." Waselula, saphiliswa isandla sakhe. AbaFarisi base bephuma masinyane becebisana ngaye nabakaHerode ukuthi bangambhubhisa kanjani. UJesu wasuka kanye nabafundi bakhe waya ngaselwandle. Isixuku esikhulu samlandela sivela eGalile naseJudiya naseJerusalema nase-Idumiya nangaphesheya kweJodani nangaseTire naseSidoni. Isixuku esikhulu sesizwile konke akwenzayo seza kuye. Wayeseyala abafundi bakhe ukuba isikebhe simlindele ngenxa yesixuku sabantu ukuze bangamcindezeli, ngokuba wayephulukisa abaningi kwaze kwathi bonke abanezifo bawela phezu kwakhe ukuba bamnamathe. Nawo umoya abangcolileyo bathi ukuba bambone bawa phansi phambi kwakhe bamemeza bathi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Wabayadisisa ukuba bangamzwakalisi. Wayesenyukela entabeni, wabizela kuye abe bafuna yena. Beza kuye, wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela. Babe namandla okukhipha amademoni. Wayesemisa laba abayishumi nambili, uSimoni owamqamba igama lokuthi uPetru, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo kaJakobe. Laba wabaqamba igama lokuthi oBowanegesi, okunguthi amadodana okuduma, noAndreya, noFiliphu, noBartolomeu, noMateyu, noTomase, noJakobe kaAlfewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothe owamkhaphelayo.